nibaza yuko ugwaye inzoka bangira stombe
bigenewe bugira twenza kwe inzoka niyo yongira gutyo cenda azineza urazi ibyo wanje na wewe ko ntubimeze haje nibaza yuko nabafise imbanye
je wico no kubwira mbona yuko ugenda kwa muganga ukipimisha hama niho ushobora kumenya ingwara ugwaye yariyo
Hanya ibyo nashaka numva n'ibyo nari nkeneye kukubwira ukampa amafaranga nkaza kwipimisha nkaraba ibyo ari byo kuko n'ukuri n'imfungurwa ndazibonye cyangomba kuvomisa numva ntari kintu kimwe nshaka kubona nta nakayaguje afise namu n'izi nzoga nyene sinzi
cyo cyenda bana yuko utanezerewe Jesse ndyoherwa naje bituma ntagira akayabaga ko gufata icupa ngo darimwe neza ryohewe
Yesu nakubwiye igituma gituma nako yameze nabi mu mubiri ndumva ibintu byahindutse kandi bitegezwa guhinduka urazi urabizi na wewe ibyo wanje n'ibyo wako ntubimeze nani hamwe nyene inzoga no guhambira
ah ntacyo ntakundi ndi bukubwire cewe nuko nyene jewe ndakuremesheje ahubwo itanezerewe Jesse ndyoherwa
yega ntegeza kujonjogora nanubona nsigaye imeze
nukwiremesha oke tugende amafaranga ndaguha tugende kwa muganga
nzogende kwipimisha
mbega mana yanje umwana wanje Jojo kwa mazimi isumenga ari mu maganya yahorwe mwana kerebutse none kamukamije ibintu byamushikiye nibiki yahorwe mwana kerebutse none ubu ashitse ashika yicurike nta nijambo nari mwakivuka yahorwe mwana kerebutse twatera inkuru tugatwenga nkumva ndaryohewe none kamukamije ibintu byashikiye uwo mwana wanje nibiki
Jewe Jojo ndabaye Jojo kweli ngo ndi ninda ndavuye kwipimisha barampimye basanze fisinda ariko gamana amashuri yanje arahagaze nari nsigaje amashuri make ngo mpetse ahandazi mu muryango ngiye kumererwa nabi haba ku ishuri nyene ngiye kumererwa nabi ibarariraguye reka ngende kubwira mama ndamubwire ndawumuti yontoza nandi hoho Ata untojeje ibara riraguye reka ngende
warugwaye no
nase nakuba ningiye kwa muganga kuko nguma ndibwe nagiye rero bace barampima bace banumba bace basanga mfisinda muganga ringi
ute ngweke
ora niko nagiye kwa muganga none bamimye bace basanga mfisinda
yo ikintu rurankora kaya ko mwana
bye uyu ntibabyumve aho nashatse kugira n'akamugambi mama n'ukuri kwimana
ico deka ndabikira gute deka ndabikira gute kamana deka njambuwa
Oya nubuge bukebuke. Ekwa nina kukutze. Nuhuzi mugambi mawe nukuri kwima na
Oya, uwakagambi wako. Umugambi nda kutoje. Nda kusatupe mumasa. Hoshi genda.
Kama uranyi rukanyi.
Kama tia wakuyesha. Hoshi genda.
Awa kama uji uranyi rukanyi.
Ewe mwana njura kakore. Hoshi. Yo. Beka sewe wanda yungubkira wiki. Ndikonda tegedwa. Ikonda tegedwa Maria ma. Nari nitsikiye kusomera none ndamara ma.
Mbeka sewe wato vyo mvira. Mbeka ntobi gira kute. Mbeka buchancha hehe mubandi wabye. Ndariyamba ye mana ya. Yo. Yo. Mbeka nchambu wate. Yo. Yo.
Mbeko wigonye ngenda ihomesheje mwana mukobwa wa musore mumena gude kana wone dakubatsa mbeko wigonye wabotsiki
asinto umuntu ndikiruruma
kubera iki
turaryambaye wamukobwa ngo yaratsetsuye
uwuye jojo
none wagira ngo ninde
none arihe
ndamwomoye
yo kuvubu unawe cyumvire cyumva mu maso umvire kugenda mukurikire mviraho mviraho cyumviraho cyumviraho uri ibarasha ukinja ukabomera ngagurisha ibiharage gurisha imyumbati gurisha ibitoki gurisha kawa ngo bucatsinda eh none zanje mwa dutse mu muntu mukobwa wawe nari nzi yuko ari nama mwagiye eh nabaye maboka ruhira imihimbiri niragenda
Yemwe. Yemwe.
Hallo.
Todi hem.
Amahoro.
No gwana munda nti gwana munda.
Mahoro.
Mahoro.
Mahoro. Mahoro.
Nisa.
Nisa.
Nisi nyeshi.
Yego.
Mhm. Tayibona. Agombo je ko bonenga wi cards.
Nagira nyende ku kazi.
Ku kazi rafisa kazi.
Eh. Kudandaza? Yeah.
Mhm. Nagira nakandi kazi waronse.
Eh, nakazi nyene. Komo
ni? Eh? Nani ndafise ingorane kandi nazitewe nawe.
Ingorane? Mhm. Ingorane nyabaki.
Aha nagiye kwa muganga uraziko nakwandike ndakwenda ndagwaye ucuvuga ngo uragenda kwivuza. Nagiye kwa muganga, iyo kwa muganga bati bampima basana fisinda. Kandi urazi yonda nayitewe nawe.
Jojo. Ubwo ni wihenze.
Yenze. Nene urukundo gwanje nawe we nturuze.
Je burazi ko nize yagamukama. Nawe ukiga amashuri. None utize amashuri arashobora guterinda uwize amashuri. Erega nibiharuro birebire.
Mbigi uyitera wakoresheje ibiharo binga. Gutwa gutezinda umuntu bica amabiharuro byinshi. Ibiharo wakoze nibiki?
Erega nukubaza kuvyiga.
None wakoze binga.
Utize ntushobora guterinda uwize.
Uko mbunyihakane je wajojo. Nayitewe nawe we gwembe. Ubure raho harageze yuko nyihakana. Mbeka ubwambere na mbere wahora ubobotezza. Mugubura harageze kuvuga ngo indango zitera bize.
Oya kwara rero twari
yonda. Ndajana ndayizanya hiwawe niwe wayimpaye niwe wayimpaye.
Mvuze ntimviraho.
Simvaha. Simvaha.
Ntuvuga ngo
niwe wayimpeye aya magogo yose aza mashuri yanye fise nayise gaje amashuri maki kugira mpeze.
Ugomba kusaba.
Nico gituma rero ntava ngaha. Usambura udasambura amafuni wawe. Ubura ngo madamu
ushimuhapa. Ushimuhapa.
Ndahapa sindahapa ubuharageze yuko uraharageze yuko
ushimu. Ushimuhapa. Rabona. Wata kufina atako ni waruzi kondo mugabo.
Asha, ndabaye jojo kweli.
Ati ndi jojo. Nari jojo kera. Mumisi heza. Ndabye kungone na hurumbirwa na bose. Yaba basore. Yaba bagabo fise amatunga. Kubera amashuri yanje. Nari mfise bampurumbira. None ubujojo bwanje buraheze kubera umugesera araho
yangwishije mu rudubi akantwazinda muga ntangorana ko natomboye nkaronkwa umugenzi amuwe umuti akambwira ngo nenda uvugutire mu kabakure ndawunwe ndazi ko mama tutabonana tambonana atanwa no mu mazi nchangenda ndawuvugutira hakwibombo cyo ndawunwe ndawuvugute ndawunwe atamuntu ambona hanyuma rero ikiba kiraba mafu impfa napfa setu ndazi neza kiragenda kiramvamo hanyuma amashuri yanje impeze ndayabandanye mugimana yo mpankakira umugesera araho yangiriye kino cha akantwazinda yaranyihakanye nzosubira kumana ngo jojo ngo biki nibiki tuzosubira kubonana naya maze ndi ministre ndinde birabisha tuzobonana gusa ndazi ko atamutima afise abantu babaga batamutima afise kanigire gusa nza gukora icyo nzi nabonye gusa
Sigenda kwandike ndabe ko umunsi byopfa mwo emwe yivuri batse misi kwajewe kubona ko ntarica nuko
urasenya nyinshi
ese ndende wa utumu yombekera utavuga mukagenze gute mahoro
nta mahoro mfise esha
reka ashare
bimwe wambarira nasanze aribyo
Ibi
awa mukobwa
Jojo
inda ehe agende lagira kuti ngora kiye kwipimisha
kubariye gatata kamaririza
ehe njanda mwirukana rera habimbaririye nibatsa nanje ngo muriko munzu ngo ndaronka mahoro none se wiwe nawe yagiza ravyumva yaciye ntumura ubumvuye njumajumasha busingigiraho ntikumusaya
Mbega mumwirukanira.
Besha numva narushe.
Mbe mumwirukana. Ubundi bwo bwo none murayikurayo.
Nana wanjara mara mati.
Nana kugesha urampariza ngo ndiko ndakwangira.
Ngo nugwanko banyangira umwana.
Uwo si wa mugabo gwembe nakubarira. Na ukaguma uharira. Kandi uwo ni gwembe. Sinagwe ko ari gwembe. Nana bwo siwe.
Umva inge nambaza abasha.
Jojo mukama
ukizojo
Jojo
Ya. Ariko je rwembe ndaherewe yo niyumvirije Jojo aho yaragejeje kwiga none nkabanda yahagaritse none Jojo kazoza kiwe kazoba kahe yego niko Jojo we waracariho ndashobora kumusaba imbabazi ariko hari habandi bapfuye tutagisubira kubonana ngo ndabasaba imbabazi ari kahondi ndakwiye guheba ubwo bukozi bw'ikibi bwose uko benshi barapfuye kubera jewe nari nkwiye kwisubira ko kuko ibyaha nakoze numva bindambiye basi
hanyuma rero turabye byagushikiye n'ukuri wagize imana kugira niba kunyarukana ngaha kwa muganga ahandi ho baba wamaze gushengera
ubwo nabibona
erega bavuye amaraso menshi
ubwo nabonye krampe amaraso menshi
hanyuma rero impande y'ibyo twasanze ufise umugera wa sida
umugera wa sida jewe
oya ntangorane ntiwihebere None nibaza yuko ari byiza kubikubwiza ukuri kugira nawe ugende uzukumeze
umugera
oya ntiwihebure n'ukuri umuntu agiye kugushyira mu rutonde rw'abo dukurikiranira hagufi ku byerekeye abagwayi b'umugera wa sida
Mugabo kubera mwe musanzwe muzi ko ndi umunyeshuri kandi niga hafi nyine mutabigira ibanga
mbega erega twebwe
twebwe
nicyo twemeye kugumya ibanga ntubaye uwa mbere kandi n'ubundi sinoca mvuga ngo uzoca ubu wanyuma
ndazi ko abaganga bameze nk'abapatiri muri ababyeyi
reka rero ndakwandikira imiti yo guhagarika ibyo byagushikiye sivyo hanyuma tugenda uyitore hanyuma icyo nagusaba nibaza yuko nabari ngaho hanze bakwiye gutahura kenshi ikibi kirimo gukorora inda hari akaramashaka ko tugirana bagende bategereye ingorane n'ububi buri mu gukorora inda we ukibigira waruze yuko uri kugira byiza waruze yuko uri kurikingira ariko ko byamaze kuba nibaza yuko nabandi bakeneye gutahura Ego nagira ndabasabe mumbabarire kubona ndabagoye nkaba nari nipfujije kubagirisha aka kanama bitari biteguye bitari bisanzwe biri mu ntumbero y'uwo munsi ariko rero ndabasavye ni impanuro ngomba kubaha nashatse kubatekerera kugira iyo mpanuro mugende muyijanye nukuri hariho ibintu byinshi byiharaje ubunye abigeme benshi cane cane abanyeshuri n'abandi bigeme nyene atari abanyeshuri bari haraje gukorora inda ubwa mbere hoho murazi neza yuko icyaha cyo gukorora inda gihanwa n'amategeko hanyuma murazi kiza n'ingaruka mbi nyinshi ubwa mbere na mbere cya mbere umuntu yakoroye inda birashika gapfa biratuma umuntu apfa akavirirana amaze kuvirirana bikwega rwarupfa biratuma umuntu ahahamuka inyuma y'ivyo naho ugasanga umuntu aranduye ingwara ingwara zica mu bihimba byironyoka ni nyinshi ico rero no basaba mwofasha abantu bagize izo ngorane zo gukorora inda nuko mwobanyarukana ngaha kwa muganga kugira ngo tubafashe tubahe imiti nibaza yuko cyane cyane mu majambo make ikintu cyari catumye ndabasaba imbabazi kubera aka kanama ndabagirishije mu ntahure mu byumve mongere na mwebwe muronka impanuro muzoca mushika muza murabwira ababanyi aho muherereye mu mazu mu bunywero canke hariho wose muri ko muragenda genda murabona yuko byaba yakamara amazi n'ukuri sinzi ko ari ofisi cabaze
cyenda kibaza reka ntahure je ego watuganiriye byinshi n'ukuri twe ugwaruka gwacu ruratugoye kandi byo bavuze birumvikana urazi ngo na dofisi Niba tubwira ingwara nabo bafise. Nimba ikuye hariya mu gisa